Ukhosi umaphiko ophilo ogula maphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyonyiyo edwetha emzibini nemafini ikhula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathune isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isitatata sothu ukhozi FM luhamba phambili
Ngikubingelele ngomkele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV gama lami nguNeliso angwaqacele namhlanje ngiyakuthatha sihamba nawe sihamba i-trip yomsakazi uKhozi FM akusiyona nje i-trip ngoba sithanda ukuhamba yebo ke siyakuthanda shem sifuna ukubona indawo shaya indawo kodwa uyazi la emsakazweni siyahleza sithanda futhi siqinisekise ukuthi i-content esikulethela yona emoyeni iseqophelene liphezulu ngakho njalo uma kudlula iinyanga ezisithupha sesisebenzile sasakaza sakunikeza emidlalo sakunikeza nalokhu nalokhu sahlangana sibheka ukuthi no umsebenzi esiwenzayo engabe ngempela ukuleli iqophelo wena yini ozolijabulela sibheke nezinye izinto ehamselana nje nokusebenza komsakazo ezezimali sibheke impilo yethu singabasakazi ukuze phela nama sikusaze ubone ukuthi hayi man laba bantu ba right sibheka nje nezinye izinto eziqhumayo advertising ezahlukahlukene lapha nemsakazweni ubone na ukuthi ngempela ngempela uma khulunywa ngomsakazo kukhulunywa ngebusiness eliphelele lisebenza kanjani ukuze by the time sichiphiza leya nkinobho leyana kukhanya ilamba elibomvu uqala usakaza ubone na ukuthi no ngempela uKhozi FM alihambi phambili mahala ngiyahamba ke mina ngiyabona ibhaseli yangishiya sebepakishile inkosi yami kumnandi asambeni
One team from the bottom managed to get 29 steps.
Yeah.
Then second from the bottom, 125.
Wow.
And the third from the bottom, it was 120. Ah, no. The second from the bottom, it was 123. Third from the bottom, it was 125. Then the fourth from the bottom was 128. And the team that came second on today's challenge managed to get 132. Then the winners for today, they managed to get 169 steps. That team has to be team number 4.
I want to thank my mom and thank my dad and everyone.
njengamanje ngime nomphathi weziteshi ezingaphansi kwe-SABC ezikhuluma ngolimi lebele. Zulu, Sixhosa, Sindebele, ngayicabanga zonke iy'limi ey'khona la eNingizimu Afrika. Umnumzane Usiphelele Sixhaso, ngikubingelele ngikwamukele.
Ngiyabonga, kunjani?
Abantu abazi, yabona nje ngoba efake umqhele, uthe nje yena useumZulu, simlethe la KwaZulu samshintsha sathi ayi abaXhosa uzobuya ubabone. Usungathina manje, usuwumZulu phaka.
Ngiyabonga. Omusha phela.
Omusha shasha, shoda ke ibongo.
No, yasenginayo.
Isonazo.
And anginozibonga ngokwami angithi. Umuntu unokhona utshate bekhona bezongibonga kahle.
Hayi, sobezasho ukuthi uyakubongela. Phakathi sifisa ukuzwa izinto ey'fana njengalezi. Umsakazi uKhozi uthe masekunenyanga eziyisithupha sisebenza onyakeni siyahlangana sithi asike sibuyekeze umsebenzi esiwenzayo, review siyenza kanjani, mhlawumbe njengomphathi ukubaluleka kwezinto ey'kanjena emsakazweni kukuphi?
Kubalulekile ukuthi kuhlangane, even if niyifamily niwumndeni, kubalulekile ukuthi nihlangane, nikhulumisane, nibonisane ukuthi into besithi sizozenza at the beginning of the year sindawuni manje, sikude kangakanani, sesifikile lapho besifuna ukufika khona, sikhona izinto kumele sizichangile, singa-adjusta kuphi, and also i-bonding session is very important when you work with people. Uyazi ukuthi abantu osebenza nabo, uchitha isikhathi eside nabo kakhulu, from 8 until 6 in normal working hours, kodwa manje when you come to i-radio 24/7, so from 8 until I can say at night, you are always dealing with somebody that you work with. So mani sazana, mani sebe, mani bonisana ukuthi omunye ufuna ukwenza kanje, omunye ongcono kunomunye kwenye afunde komunye. So I think I can sum it up like that and say that that's the main reason why it's important for us to always get together.
Mhlawumbe nje ukubeka umbukelo esithombeni, ezinye zezinto nani ezabaphatheni ibhekayo to see ukuthi no hayi siyaperforma noma khona la kwehle khona kumele silungise yiziphi?
Ukhozi isikhondla khondla.
Usikhozi
is the biggest station in Africa. I can also say in the world. So certainly Ukhozi ekhozini siyeza for uzofunda ukuthi ezinye itishi zingabona ukuthi zenze kanjani kuphi, what can they learn from Ukhozi. And also nami kuba ngi-exposed to other nations, other languages, ngiyaza nami with some information that I can share, and we test it ukuthi would it work for abaphulaphuli bethu, because yonke into esiyenzayo kuzo zonke le dishes esikhuluma ngazo, it's important that we are doing it for abaphulaphuli bethu.
I know, sibonge kakhulu. Asithembele ukuthi na next time futhi in the next 6 months so bese see now.
Hawu, ngiyabonga.
Siyabonga
kakhulu Nili. Thank you.
SABC ke yenza into enhle ngokuqinisekisa ukuthi abasebenzi babo bahlezi bengabantu abaphilile, abakwazi ukuthi basebenze at the maximum potential uma bephile ngezempilo, kwezomqondo, kodwa ke umbrella yakho ngicabanga ukuthi kuthiwa i-wellness. Uzosichazela ke usisi engime naye lana, sisi wami uNomusa noma uNomsa kweyama. Sisi wami kunjani?
Ngiyaphila njani?
Siyaphila, sengithi uNomusa ngoba phela ngikhuluma isiZulu.
Okay.
Kanti ngelanguage yakho uNomsa, just ukusitshela ukubaleka of your department nanokuthi i-department ekanje imqoka kanjani in a workplace endaweni la kusetshenzwa khona.
Ngiyabonga ngombuzo. I-wellness ibaleke kakhulu emsebenzini, even nje empilweni yomuntu. Kodwa ke ngoba mina ngizokhuluma ngayo ngokwasemsebenzini. Uma ngabe uwumqashi kufanele ube nayo i-interest kubasebenzi bakho. Ungabi ne-interest yokuthi yini abakulethela yona nento baqashele yona kuphela. Kodwa ukuze baphokophele ekutheni bakunikeze lokho obakubaqashele kona, kufanele iy'mpilo zabo zibe i-health yabo in general ibe endaweni efanele. So kusukela emqondweni kuya emzimbeni yabo. Yilapho-ke thina singena khona njengale kulo mkhakha we-wellness. And sine office elithiwa i-wellness, lingagcini nje kube i-office kuphela, kodwa sisebenzisana nama-service provider akwazi ukusiprovida ngama-clinics. Uma ngabheka nje umzekelo SABC siyithathe very serious i-wellness, siyiqale ngo-2007, okukhombisa ukuthi yinto ebaluleke kangakanani. And ekuthenini siqale ngo-2007 ngoba sabona isidingo sokuthi abasebenzi bethu sibanike i-priority, sibanikeza indlela sokubakhombisa ukuthi siyabanakekela. Sase siqala lento ye-wellness ke and i-benefit engaphezu koku just general benefits that you get emsebenzini, ukuthi unempesheni, une-medical aid. Kodwa phezu kwe-medical aid, sakwafakwa lolu hlelo laka wellness elokuthi lizosiza abasebenzi ukuthi babhekane nezimo aba ezinzima angahle bahlangana nazo noma ikuphi and ezibas ngingathi izimo different abahlangana nazo empilweni ezigcina zibenza bangakwazi ukuthi baperforme at their best potential. So ke sinama clinics SABC ama wellness clinics lapho okuno nurse khona othi umsebenzi noma mayegula esemsebenzini ephethwe ikhanda angabixakeki ukuthi kufanele ngiphume ngibheke phi, akwazi uya ku nurse athole iphilisi lekhanda akwazi ukuthi abuyele ofisini asebenze. Makufuneke i general health check up ngoba sonke kubalekela ukuthi we must know our numbers in terms of health ukuze sivikele izifo ukuthi zingangeni emzimbeni yethu. I-SABC yenza available leyo nto ibe easily accessible to ama employees abo. Then on top of everything yes banala program esibiza nge-employee assistant program e-available kubasebenzi bethu wonke. It doesn't matter ukuthi bakuphi, siyazi u-SABC inkulu ikwena wonke ama-provinces kodwa ama-programs ethu awekho limited by provinces. Noma ngabe kuthi ukuphi uyakwazi ukuthi uluthole usizo wena nomndeni wakho ohleli nawe ekhaya noma abantu engase babiza ngokuthi ama-dependents akho. So lolo hlelo ke liyayilenza ukuthi umsebenzi noma enenkinga uthola ukuthi kunengane ekhaya enenkinga hlawumpe athi ay awuthi ngicela ukuyonqonqoza ka wellness bangisize lengane yami noma esemsebenzini uzizwa ekhululekile ngoba ingane yakhe iyalithola usizo. So yilapho i wellness ebaleka khona kakhulu kubasebenzi bethu.
Mhlambe nje izwi ukukhuthaza abasebenzi sikhathini esiningi uthola ukuthi emsebenzini yahlukahlukene akhona lamathuba okwazi ukuthi uthole usizo emsebenzini kodwa abasebenzi uthola ukuthi abawasebenzisi noma bayasaba ngazizathuthizeni.
Yebo, kuyiqiniso lokho and futhi ke kuyinto ejwayelekile not nje kuzozona zonke inkampani ezinawo amala program ye wellness. Uthola ukuthi kuyaba nalezo ingqinamba injalo ukuthi abasebenzi banikezwa wonke amathuluzi aphambi kwabo kodwa umuntu abe nesizathu whether isizathu esiphathekayo kwezinye isikhathi esikhathini esiningi kuba yizathu engaqinile njengokuthi isikhathi asikho njengokuthi inkosi yami ngiyafisa kodwa mhlambe bengithi ngizobona ngevikelizayo and so forth kodwa yethina njengomnyango wethu wellness kubalekela ukuthi sibakhuthaza abasebenzi ukuthi bayisebenzise bawasebenzise lamathuba and ezinye izinto mhlambe izinto efana neimfihlo uma ngabe ngizoqaqeka ngikhulume izinto ezenzeka empilweni yami kufanele kube ngikhuluma nomuntu engithembayo ukuthi uzokwazi ukungilalela futhi akwazi ukungisiza. Angeza ukuthi makusasa mase ngikhuluma indaba yami bese ngizwa isikhulunywa kwezinye indawo. Yileyo nto ebizwa nge-confidentiality ke enye iba ingqinamba enkulu. Kodwa ingakho thina sa decide ukuthi ukuze kube lula for abasebenzi bethu abadinga ukukontakta omunye wethu kodwa baye kwindawo ebizwa nge-service provider sinama call center lapho e-call center uzokhuluma nanoma ubani. Yeah. Abantu abangakwazi ukwazi ukubeka indaba yakho ukwazi ukuthola usizo. So yilokho esikwenza yonke noma esikwenzile nane app ke ukuthi uyakwazi ukwengena kwi app uthole usizo olufunayo ufunde ngenkinga onayo uma ufuna ukuthola isombululo ukuze kube lula ungasabi ukuthi mangisebenzisa usizo mhlawumbe khona into engahle yenzeke.
Ngibonge kakhulu sisi wami.
Ngiyabonga nami. Thank you so much.
Thank you. Njengamanje ngimeno head of market intelligence wemsakazo lela e-SABC, our different radio stations esinawo akhuluma ilimi zebelusisi wami uKhumoso wakaMalema. Welcome, thank you for joining us. Just your take on, first off, just explaining what a role your market intelligence is within radio.
Thank you very much. So our division as market intelligence, firstly, we are divided into radio and TV. But now the main one, which is radio, is really to make our stations like Ukhozi FM to understand who they are broadcasting to. So you are broadcasting to the listeners, but to also teach you in a way who those listeners are. What are those listeners needing from you? What are the listeners saying about you as a station? Because we give you feedback so that you can engage and maybe change a bit of your programming. If the listeners are saying that we are not seeing Ukhozi FM in Newcastle, for example, come back and maybe advise marketing to say that people in Newcastle are missing you. Please make sure you go there and meet them. And also to give you insight into what is happening in the radio industry. And that will also make a station like Ukhozi FM understand who their competitors are so that they can be able to improve their offering that they have. While when you know what your competitor is doing and when you know who your competitor is, you are able to make improvements on your offering as a station. So this is what we mainly do. As a market intelligence, yeah, among other things, yes.
Tell me the importance of market intelligence and sessions like these that we're having here, like half-year reviews for radio stations.
So with sessions like this, because now when we started in the beginning of the year, we were here again to say that this is where Ukhozi FM is in terms of listenership, and this is who the listeners are, and also this is the brands that Ukhozi FM listeners are using. And now once we leave, the station now makes plans, makes strategies, implement those strategies and make sure that, you know, those strategies live. By you going out and doing an outside broadcast, for example, by you going to having CSD's high tea, yeah. You know, this is you engaging with the listeners. And then now we are here, half year review, to tell you now that how have you performed? And then I'm here again to say that based on what we have been doing the past 6 months, this is what the numbers are saying, but also this is what our listeners are saying. And you have seen that the presentation were done today, Ukhozi FM is still number one in the country, the biggest radio station, 7.5 million listeners. Yeah. I mean, this is the biggest, you know, in the country. So now we are seeing that all our efforts that we have been doing, were they worth it? Is there something to tweak a bit, you know, as we are going to the latter part of the year? Or is what we have been doing something that we now just need to improve and celebrate on? And we are here to say that so far we are celebrating. We have good things that are happening. We have Ukhozi TV that we did not have, you know. We have... you know, I mean, we have seen the revenue numbers are going up, listenership numbers are going up. There's areas of improvement, obviously, but sessions like this assist, because now it's not only market intelligence that is here. We had a sales division, we had finance, we had wellness. So now as a whole, now this will assist Ukhozi FM to perform optimally, which will now advise or improve inside the SABC and make sure that SABC as a mother brand also improves. So it is taken from Ukhozi and other radio station to the mother brand, and then we improve in educating, entertaining all our listeners.
Thank you so much, Khumoso. Manje ngethula head of marketing la SABC. Siyazi ukuthi SABC iyona brand thina stations emsakazo noKhozi FM esingaphansi kulona. Head of marketing umnumzane uSibusiso Gumbi, ngikwamukele kuKhozi FM TV. Siyajabula kakhulu ukuba nawe.
Ngiyabonga, nami ngiyajabula ukuba la.
marketing abantu mhlambe emakhaya mawungababeka esithombeni marketing department yenzani impact yayo noma effect yayo emsakazweni eyahlukahlukene especially ku Cause FM of course so khetha lona.
Yeah, I think the easiest way to really explain about marketing uthi senzani it's just ukwazisa abantu ngo cause nento yo cause ezenzayo. So it's basically that in a nutshell. It's about creating visibility and in awareness so that people can know what to ban on Nelly and in what does Nelly do, what is Ukhozi FM TV, and then how best can we also just market Ukhozi FM TV so that it stands out from these other competitors. So ideally what we do is just to constantly be on people's minds. So Ukhozi FM and this is what we do, and we do it in different platforms, TV, radio, billboards, social media. So there's more, influencers as well. So there's more of tactics that we normally use from a marketing perspective. So nje ulwazi umsebenzi wakhe nje is just to ensure that bantu bayazi ngokhozi, and then people always choose Ukhozi FM over anything.
Kuma sessions afana nalawa half year reviews iziphi izinto o marketing abasuke bezibhekile ukuze bakwazi ukuqhuba umsebenzi wabo.
So in marketing it's one career where there's a constant change. So before changes used to happen over time, but now njengoba sihleli manje there's a new trend ethina singayazi, but we can only find out whenever we search about the trend or whenever we research about the trend. So the industry changes. I think it went from being months, and then weeks, and then now days. And then now we speak about the changes in an hourly manner. So amasession akanje ayasiza ukuthi sihlale see beyond the innovation curve. So there's something that we call the innovation curve. So innovation curve is mostly about the creativity. So mele sihlale siphambwayo. So each and everything esiyenza ku marketing mele ibe informed by the insights of manje. So such sessions ziyasiza ukuthi nathi sikhona ukuza nama insights asiwatholile, and then sikhona ukuplan ukuthi look, this is where the industry is going, and then this is how things are being marketed now. And then how best can we also adapt to ensure that Ukhozi is also part of those trendsetters within the broadcasting space. So this session nakhona, it's just a matter of assisting us ukuthi from other people's perspective, how do they view what we've done for the past few months? And then based on what we have presented, how best can we also improve, and how can they also assist in and ensuring that they advise in terms of what is happening out there. For example, you are also possibly always out, and with Ukhozi FM TV you see a lot of trends. So you would come back and say, but Lwazi, this is what I've seen. And I think this would assist us in ensuring that we increase the subscriber numbers on Ukhozi FM TV. So these sessions, they really assist us in ensuring that we get different minds in one room so that we can come out with a pretty much strong strategy and go to market. Because it becomes difficult for one to be a number one. And Jomo Kozi, it's a leader in within broadcasting, especially radio, and now going to the digital space. People always and constantly work on removing Ukhozi from being the leader. So Nazi, we must always work and crafting and ensuring that we ensure that the strategy is well crafted and responds to the needs of our audiences.
Thank you so much. Siyabonga.
Yeah,
njengamanje ngime nomnumzane uMbuso Sokhela, head of finance uphethe izimali emsakazweni yase-SABC. Ngicabanga ukuthi iziteshi eziwu-19 kanye ke of course noKhozi FM. Butwam, ngikubingelele ngikwamukele.
Ngiyabingelela nawe sisi.
Sibonge kakhulu ukuba nawe. Mhlambe umlalele ekhaya nombukeli ma ungambeka nje esithombeni, ngempela imsakazo iyakha kanjani imali?
Sisi nje ubeka nje okubalulekile kakhulu umsakazo ukuthi ube nemali ukuthi adlale ama adverts. So we have to get clients that come and advertise in a radio station, and then also some they sponsor certain events that we do for the station. That's mostly 80% of our revenue comes from those areas.
Hlanginelana sikuyi half year review. Obviously ezizimali nazo ziyavela. Mhlawumbe angifuni ukuthi usinike imfihlo zokhoze FM because sifuna hlezi kuyezethu. But mhlawumbe ukhoze luze lihambe phambili. What iziphi izinto oyizibone engathi we are doing right among ama stations angakwazi ukuthi azilandele?
Le session njengoba besinayo na, it is very important. Where we all come, management and also the presenters, you guys come and tell us your challenges that you face in a radio station, and then it also assists us when it comes to a season you go budget. When we do our budgeting, at least we know from you guys what are the critical things that are required for us to make sure that you have enough resources to make sure that you're able to deliver on what you required. I think Ukhozi is one of the biggest radio station that we have in the SABC, and it's doing very well in terms of making sure that all the mandate requirements, revenue, audience, all those are things that are critical things that we require for the station to make sure that it's become sustainable and it to be profitable.
Asibonge kakhulu. Ngoma nje nehood inkosi yami yaziyahihle, ngifuna ukhetha yona nje oyiqhokile yaziyahihle ihood yakhe iyancomeka.
Ah, umuntu singiyabonga kakhulu.
Sibonge kakhulu.
Thank you.
Enhlelweni izomsakaza ukhozi ezingena njalo emoyeni siye sibe ne-programs manager umphathi wezinhlelo uPearl Maseko Bhinqose okuyena esithi masingena emoyeni wazi ukuthi uvumile ukuthi singene senze le content esiyenzayo fisa ukuzwa sihlangene lana sibuyekeza umsebenzi sesiwenzile ezinyangeni eziyisithupha esiphuma kuzona siyabheka futhi ukuthi phambili siyapi mhlawumbe ukubaleka komsakazo nje ukuthi wenze izinto ezifana nalezo uhlangane kanje.
Kubaleke kakhulu ukuthi umsakazo wenze i-programming review session because uzokhumbula ukuthi maqala unyaka sihlangane siwumsakazo just like any other company hlangane si-strategize sihlele kahle ukuthi okay kulo nyaka sifisa ukwenza lokhu nalokhu nalokhu uhlelo nohlelo luba nama plans alo ukuthi ikupha abafisa ukuthi bakwenze kuloyo nyaka so i-review lapho suke sesihlaziya kahle maphakathi nonyaka ukuthi kahle kahle lezi inhlelo esasinazo ukuqala unyaka le strategy sasinazo sisahamba kahle yini siye sithi siya evaluate ama shows ethu ukuthi khamba kahle yini ikuphi la ngahambi khona kahle ikuphi la kudinga ukulungiswa khona and ikuphi la khamba khona kahle la esiqhenyayo ngathi ukuthi uyazi ukuthini nawo ama highlights ila sishaya isifubo ukuthi kusahambe kahle lana la nalapha kubalekile ukuthi umsakazo ukuhlala ukwenze lokho ukuze sibone ukuthi sisahamba la iSABC ifisa sihambe khona yini sahlahla indlela yemandate la kumele sibe khona
and for sure for umsakazo ofana nomsakazo cause FM kuningi kakhulu noma mningi umsebenzi ofakayo ngaphambi kokuba sifike empopheni siyabonga kakhulu qhubele nje nempambili
siyabonga nathi
thank you emnyakeni eyedlule unyaka wesihlanu namhlanje noma unyaka wesihlanu kulo nyaka ukhoze FM ubune female presentation search Winnie Mahlangu female presenter search laba sithola khona umsakazi wesifazane ozongena lana afike abambe inhlelene ezahlukahlukene sibona ukuthi khamba kanjani ke kwesike isikhathi ubathole sebehlala njoba laba abawu4 nje besahleli eduze kwami ngine winner ya 2024 shota kama drums noma intethile uSphiwe akaSphiwe sasona kanjani
yavela kanjani sizwa
khona welcome halala ngiqale lapho siyakubongela kakhulu sizo njani
sizwa ngijabule kakhulu ngiyabonga ngethuba umsazi cause FM ongiphelona ekube ngibe yingcenye yomsakazi sikhondla khondla ngibe futhi omunye wabasakazi abathathiwe batonyulwa bespo 4000
yeah
engathola ukuthi ngibe omunye odonyulwa umsakazi cause FM ngiyathobeka kakhulu angethuba
ufika kuyisikhathi la khona senza ama reviews sibuka umsebenzi esikade siwenza onyakeni ngifisa ukuza experience yakho yalama sessions ukuthi kade injani nanokuthi nje yiziphi izinto ozifundile njengomuntu ofikayo emsakazini ukhoze
amahla siphiwe ningqondo yakhe ivuleke kakhulu kulezi insuku esibe nazo la Dragon Speck eDidima ngifunde kakhulu ukuthi mozo ngene impobheni yiziphi izinto kumele uzenze nezinto futhi kumele uyilindele ukuthi makuzowa futhi kuphela unyaka kulindele ukuthize ukuthi kumele ukudeliver noma mhlambe ukwethule njengomsakazi ukuritha target ukunyusa ama numbers kwenze revenue and ukwazi nje bonke abasakazi bomshado Cause FM ukuthi yini abayenzayo ezinhlelweni zabo kungivula amehlo kakhulu lokho
mhlambe wena usuzoqala khona yini into ojahile ukuyenza excited uthi hey lokho ngiyakhalela ke emsakazeni uCause kade ngikufisa
ngicabanga ukuthi okhulu nako konke ukuncela ulwazi ukuncela ulwazi kuba personalities asemsakazeni uCause FM kwabaningi kuma basakazi producer techno producers nabaphathi ngokunjalo ngoba ngiyathemba ukuthi ukufunda akupheli learn every day so one of the things that I'm so happy with ngizazi noma mhlambe zenzeke kimi ukuthi ngifunde ngazi konke ngomsakazo Cause FM and SABC
well sikufisela inhlanhla and futhi sijahile uquze emoyeni sikuzwa ukuthi usakaza kanjani ube nonyaka omuhle enjoy yourself sijabule kakhulu kuba nawe siyabonga siyabonga Etuze kwami kume unozipho Zulu mazulo zulayo undaba ezitha owini number 4 lana sizidlala sibatethi sithi ayibo wini number sibanibani jabula kakhulu siswami uthi ngixoxe nawo namhlanje ngifisa ukuza nje kulonyaka bese igoqa ichallenge female presenter search ye wini mahlanga mhlawumbe nje ukusilandisa iexperience yakho uthi le challenge ikwenzeleni empilweni yakho
ngiyabingelela kakhulu Neliswa ngiyabingelela kuma viewers emakhaya nabalaleli bokhoze FM TV gama lam ngono ziphongakazi umazulu zulayo Neliswa ukuphendula umbuzo wakho wini mahlanga number 4 it was so hectic don't wanna lie and khona lezi zinto ezifika kade uzilindile empilweni we've been trying background yami I'm from a community radio station I've been there for like more than 10 years and uma ngabe usothola iopportunity sekuthiwa uzongena emsakazweni omkhulu kade wolokhu phupha ufisa ukujoyina sometimes it's like a dream but kuna le challenge yokuthi do you fit in so that means sekufanele unyusa amasokisi kufanele ucheck ngaphakathi ukuthi kusetshenzwa kanjani so this uzokhula every day so about the experience ngingasho ngithi so far ziningi izinto esengisifundile nesengkwazile ukuthola opportunities kuzo ngaphakathi eredweni sengiyakwazi ukwenza ama live crossing and sengiyakwazi nanokustenda in for other shows that means sengkwazi ukungena nakwamanye ama shows ahlukile kule engenzayo kukodwa lokho kuyi experience ndingiyakhula as well ukuba na bantu asebemkatshu bomvu kwindima okwazi ukuthi uhlale phansi nabo ubuze ukuthi kwenze kanjani lokho odlule kanjani kungenza ngithobe ngikhule futhi
well sekuthoza la kakhulu ukulalela emoyeni la sikuma half year reviews sibeka umsebenzi ade siwenze enyakeni sibukuthi senze kanjani mhlawumbe ukubeka nje umbukeli esithombeni kade usho ukuthi uqhamuka kuyi radio station community radio station usulana manje mhlambe indlela ihlukile sisebenza ngayo nje i side business le radio olibonile wafunda kulona kulezi insukwana nje sila
i radio uma usuyibheka manje angenge usho ukuthi une experience noma uyazi ngoba iyashintsha nawe again into engifundile kuyi half year review yokhozi ukuthi kufanele ukwazi ukuthi esikhathini samanje khulunywa nge-revenue abantu bafuna ukubona ukuthi i-show yakho ikhula kanjani in terms of numbers as well na kwe-revenue I think you can have a good talent but then ikuphi oproducerayo okusiza isteshi ukuthi siqhubeke siye phambili ezinye zezinto engisifundile nengizimisela ukuthi ngisime ngibuyele ekhaya ngiyostrategize kabusha ukuthi okay as from now on kulo 6 months esibheke kuona ikuphi la engifuna ukuthi ngiphinde ngikhule khona as unoziphozulo so yakuningi kuningi ngifundile ngakubona wonke ama side nane discipline cabanga ukuthi yona into ekwenza ukwazi futhi ukuhamba the long way discipline and respect
esikufisela inhlahla uhambe ngempela le ndlela oyikhuluma ngayo
ubekele
nje phambili siyabonga kakhulu
ngiyabonga kakhulu Neliso thank you so much
etuzo kwami kume uLonda wakambatha owaye iwinner unumber 3 mangicabanga ko winner Mahlangu female presenter search siyabongela kakhulu ngifisa ukuzwa nje kuze kushaye isikhathi samanje isikhathi yosichithe emsakazweni experience yakho ihamba kanjani
Yo Neliso ngiyabonga kakhulu it has been amazing 2 years of my life emsakazweni ngifunda ilikhulu especially ngesikhathi ngifika ngisayenza training yami ngafunda okuningi angifundanga nje ukuthi ngisebenza kanjani behind the mic kuphela kodwa kuningi abangifundisa khona content producing technical stuff so kuningi kakhulu ngifundile ngangokuthi manje nje I'm an independent presenter ngangokuthi ngiyakwazi ukubambela uhlelo ngizenzele yonke into from luqala luze luyophela
izinto enjengalezi la khona sibuyekeza umsebenzi wethu in the first 6 months of unyaka wethu emsakazweni mhlambe mawubeka umlaleli esithombeni business side of radio khona izinto owawungayilindele wafika wayibona khona izinto mhlambe ezenzeka kulezi noma kule mhlangano lena ofika uthi wow yazi lokhu ngokwe radio bengacabangi nanokuthi kuyenziwa
Yeah kunjalo ngingacabanga ukuthi mina into esizwe emoyeni okunye kwakho kuse kuumsebenzi wama clients so kuumsebenzi wami ukuthi ngideliver ngaso sonke isikhathi so that's a business side of umsakazo ukuthi mina mangifika lapha angikhulumi nje into ephuma ekhanda lami kuphela angicabangi icontent ukuthi nginoma yini noma ezothanda umlaleli kuphela kepha kumele ukuthi ngidayise futhi le yonto leyo so yeah lokho nje ngisho ukuthi ngifundile
asibonge kakhulu sikufisela inhlanhla nje kukhulu emsakazweni
thank you so much
siyabonga Ngimene nobingelela wakwampansa owaye uwinner number 2 sisiwami ngikubingelele sikomkele ku Khosi FM TV
unjani ntokazendle emhlophe
hey ngiyaphila ngiyangaphila sengisondela eduze kwakho ngicocela sisiwami esikhathini osusebenzile usubabonile owini mhlambe abanye beza emva kwakho experience yakho la emsakazweni uKhosi FM mhlambe iziphi izinto osuyisuzile since wawina laphana iwini Mahlangu female presenter search
Yho, angazi ukuthi ngiqale kuphi kuningi kakhulu. Okuqala nje ngakusho ukuthi ngisakuzuzile umqondo wami ukhule kakhulu kunaqala ifiswenzi ebezingamaphupho izinto zonke ngizibona zifezeke kakhulukazi izinto eyisecele nje ngalo kumsakazo ngizibona zenzeka kalula kunaqala kakhulukazi ubingelela abazomkhumbula abantu ukuthi uphinda bomculi. Ungena ezinyaweni ezinkulu zikaMamuni Mahlangu kungikhulise kakhulu emqondweni ngibonile lethuba angadlali ngalo. Angenze kakhulu ukuze ngizozuza kakhulu emaphushe nami nakuzona zonke izinto engiyifisayo nasemsakazweni imbala ngiyakhula ngenza uhlelo olukhulu kakhulu sikiya ngengoma uhlelo othandwa amabhinqo othandwa abantu bonke nje makhuluma ngomculo wamasikandi sokhuluma ngomunye umculo othandwa zifunda othandwa umhlaba wonke nami nge ngijabula kakhulu ukuthi ngenxenye yakho konke lokho
Mosfika entweni eyifana nalezi la khona sibheka umsebenzi sesiwenzile I'm sure na ufika uqala la emsakazeni kwakulekelela kakhulu mhlawumbe iziphi izinto umsakazo omusha afikayo la abona ukuthi how kanti emsakazweni kusetshenzwa kanje ngale nje kokuthi kuvula umbhobho okukhulunywe
hey kuningi kakhulu bangiqalisa yonke indawo amakamera maningi ke ukuzini akumanage akuqhamuza ukukhulunywa lapha nomsuvule radio laleni kuningi kakhulu umsebenzi wenziwayo nami ke ngaqalwa lapho okuyinto enhle kakhulu leyo ngayijabulela kakhulu noma ngingesaba ngingaunderstand ukuthi hey why bengenzisa o technical why bengenzisa iproducer ngizokwazi na ngakufunda ngakubuka ukuthi okay kuyangisiza ahlahle emgodla kweleni wami ngizokuthatha na konkufake sengingithiwe nami nje ngibamba idesk kwesinye isikhathi ngibambile abanye abasakazi besebenza kwezinye indawo mabe kuma obiz nanani uyabona ukuthi yonke lento ababesinikeza nolwazi abasinika lona sifika la ekhaya lusizuzise kakhulu futhi mina ezubingelela lungizuzise kakhulu
Sibonga kakhulu bingelela soqhubeka nje sikulalela emsakazweni
lalela
iphimbo lakho
lalela njalo nje ngo9 kuya ku12 sikuya ngengoma kathi ngibingelela suka esikhona ngiyathanda mzansi
thanda yithina la khona siligoqa khona uhlelo lethu la eDidima Camp eBergville sibonge kakhulu ezemvelo KZN Wildlife uzivulela iminyango ngiyathemba nawe uzofika uvakashe ukumqoka kakhulu ngiyathemba ukwazi ukubona ukuthi emsakazweni ngaphambi kokuba uzwe wena ukuthi kwenzakalani mungakanani umsebenzi iziphi ezinye izinto ezenziwayo ukuze kukhishwe lezi inhlelo ezihlabahlosile esizithanda kakhulu sinithanda kakhulu siyukhozi FM ingakho sisebenza kangaka ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi siwukhiphayo uhlezi useqopheleni eliphezulu ngiyathemba ukuthi uzophinda uzivakashele futhi esiqephini esilandelayo sokhozi FM TV.